19 muraza kwihangana ndahasome hose kugira ngo mwumve uko Imana yagize iki yadutabaye. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Dusanze twigaragura mu ivata ry'amaraso ngo ahaciye avuga ngo nitubeho.
Amen.
Amen. Ndashaka umuntu wese ari hano ariko yumva atariho ndamubwire ngo nabeho.
Amen.
Kuko Imana imaze kuduca impande badutaye yadusigaranye ijambo rivuga ngo baho. Turangije tubaho tucazwi, tubaho batatwemera, tubaho baratwihakanye, ariko Imana biranka biremera turakura.
Amen.
Amen.
Gatandatu sesis muri hangana arabwo ngo maze nguserutse ko mbona ingene ukumbagara mu bisanza by'amaraso ndakubarira nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho mbere narakubariye nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho iki kintu Imana yagisubiyemo
kabiri
reka mvugane n'umukaranga hayatawe ndakubwire ngo baho.
Amen.
Sabantu babivuze ariko horaho ngo tuciye avuga ngo baho. Amen.
Amen.
Niko ndavuga ari n'abakora turi kumwe batari yakira. Nabe nagira ndabibutse ndababwira ngo baho.
Amen.
Kuko tuzobaho kuko Imana yemeye ko tudapfa tukiri munda. Amen.
Amen.
Seti aravuga ngo nakugwije nk'umurere umviriza umuparo ubundi ukazomera. Amen.
Amen.
Nakugwije nk'umuremere nk'umuremerera bwo kwitongo uragwira. Urumerera uraruzi. Ni ikintu cimeze. Just igishayo ibintu byimeza bikamubanza. Amen. Turi byimeza ariko ni Imana ivuze ngo yaraduteretse.
Amen.
Ha?
Eh, cimeza biragira cyane.
Amen.